Mindzingo, 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 Yamingamo. Mindzingo, 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 Yamingamo. Kuna jambo kuna mumo, na tarefu kuna mvula. Kuna refu kuna mvulo, sena mati matalile. Shumaela na lishile.